Ngonwa manie polo, nyingi mondo bed gi duong'. Pinyruodhi obi, gimi dwaro timore piny kaka timore e polo. Imiwa tinende chiembwa matinende, iwenwa richwa baba kaka wen jomotimonwa marach. Kik iterwa kar tem, ireswa lwetna marach. Ikeche pinyruoth, gi teko, gi duong' mochwere, gin magi kawuono, kendo manyaka chieng'. Amina. Nyasayu gwethu joherana, maelemba. Nyasayu gwethu joherana, analamo. Nyasayu gwethu joherana, maelemba. Nyasayu gwethu joherana, analamo. Nyasayu gwethu joherana, maelemba. Nyasayu gwethu joherana, analamo. Nyasayu gwethu joherana, maelemba. Nyasayu gwethu. My Yeah, my name.